What do you want me to say? Okay. Uma niqala uhambo lwenu, ningalenzi iphutha nidlule la KwaZulu Natal. Usuke ungaqede lutho uma ungakazi nje udlule KwaZulu Natal. Yona ndawo yokuqala ke okufanele udlule kuyona. Ngiyakutshena wena khala iqhude kusena ulizwe lethu kuyekelekile.
Thank you.
Uthamsanqa Ndlovu lo okhulumayo.